abasekulika ku mazaliwa go abahindu tusakanye katonda nemoku nemuwenda tata waffe awangale myaka kafukunya
era twagala abaana baffe abali wano n'abasigadde eka bakimanye bulungi nti obwakabaka bufaayo nnyo ku bulamu bwabwe n'obwomu maaso.